aksi, hop! Durk beni! Tamam. Noch ein Kerl!
Noch ein Junge!
Dort! Komm auf, Fikri! Aktie! Hopp, hopp! Komm, now! Ja, ich... Dort! Hammer, hopp! Hammer, Junge! Door, Jochie!
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Come on, Mom.
Die 4 punten, 1 gelijk, 1 gewonnen.
Kom maar, kom die bal, kom die bal. Ja, ja, ja. Kaas. Ja, ja. Maar kom, kom maar. Strakke buitenbal. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja
Kom maar, Moer. Kom maar, Moer. Come on!